So close your eyes, for there's a lovely way to be. Oh, where were things your heart alone was meant to see? The fundamental loneliness goes whenever two can dream. You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, don't fight the stars, girl, don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream. When I saw you first, it was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. And now we know the wind is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream. So close your eyes, well, that's a lovely way to be. Aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream. You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, don't fight the stars, don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream. When I saw you first, it was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. Now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream. Whenever two can dream. Oh, whenever, 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 whenever two can dream. Da 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 da. Stomp, stomp, da 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 da. Da 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 da
Whenever two can dream, whenever two can dream.